Niryo gusa nabagamo oh amabuye ingorokoro niyo gusa nabonaga narimeze ingeragere niruka sumutima sinarinze iyo njani yomba kandi nari jenyine ari kwione
Tegera amaboko Yesu wa